so good.
She is.
Come on. Kuma ka sabo na kudu sabon sanata zabi magana. talakawa.
Cut it out.